nakwambia nilimshika hivi. Nilimpiga nikampiga hapo nishika kidogo.
Mazigiombe aende down kabla jua ijashuka. Ama nitashuka mwenyewe.
Kazi safi. 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 Kazi safi.